abamlotsha amabhenga bathole kahle so akuzowena ikwantamo kodwa ngo 150
ngikubonisa
bayaze ukhozi bayazi ukuthi ziyavota
izinto uvotela ubani
uvotela kuthiwa noma yimuphi umculo ufuna ukumfaka uyazi ukuthi ukhozi uzokwenza imali la
awazi ngamanje lento le nenzima ngakho
uyazi ukuthi lelo kwantamo lelo hey mhlambe imali bazovota ngayo amakwantamo awu 6 noma 7 kodwa uphumele iwani ayikho into ukuthi ukhozi ubuyisele emphakathini ayikho lokho uma ukuthi ubuyisele emphakathini bekumele ukhiphe ikwantamo libeke lapho angithi kuthiwa kuvotela abaculi bese kuthiwa abaculi abashaya ingoma kuqhuma ivoti ukuthi baleke umculo ukubona ngathi uwine futhi nakhona kuvotwe mahala lapho kwesuke kubuyiselwe emphakathini into edinga ukuthi kukhishwe imali akubuyiselwe emphakathini lapho
ukuthi uzimphakathi
ngani le nto le abayenza nangengoma ehlwane esunyaka kuvotwa ngamalini lapho umuntu onqobile jike ezonika 100,000 amavoti kalo mfana lo wagcina ihlole isunyaka ukhuzani njoba ayo 900,000 ba mangathatha lo 900,000 utimes ngo 150 okwavota ngawo imali emamiliyoni amangaki la ingoma eyo number 2 njoba yathola amavoti awu 700,000 ba ngithatha lo 700,000 ba utimes ngo 150 for imali
yes
as a two cause ubuyisele emphakathini
competition
is cause cause ushidi nje lafana wayense
competition is cause la ngcina ispend imali ngango 400,000
ukhoza ushidi
kodwa ugaina mhlawu 5 million
shidi ukhoza
abathi
ya lento ifana nani ifana yebo emakhaya sadlala ibhola into ekuthina bese ingenela uma kuthiwa kune stake sejezi khona umuntu osuke efuna ukuzonikela ngakho awukwazi ukuthi kune stake sejezi uje ukuthi ijoin u 500 manje labo 500 masibahlanganisa kuzophuma imali ejezi uze uthole le profit uma ukuthi uzonikele emphakathini ufike ubeke nali ijezi owinawo yalithatha mahala
awufuni lutho
ukhozi luyithola kulabantu ababizwa ngokuthi amabhinca sothi sebeyabazi ukuthi bakanjani phela benza imali enhle kabe ngabaculi abawuthu bakamasikandi ngo-December. Enhle imali le. Mhlawumbe back 3 million. 2 something million. Ngalama 150 abantu ngoba nginowathola 900 and something ngowathola 700. Leyo mali le ayikho less than a million lapho mobala lawo ma 150 lawo. Manje vele manje sebephuma nento eceleni. So yesibona ukuthi izohamba kanjani lento yabo ngoba phela babakhiphile laba laba babili kodwa bekufanele ipretch inkulu njengamanje nje lento yabo ukuthi benze ibusiness izibe sobala njengamanje banenkinga akukho lula ngisho ukuthi benga interview umthandeni lo engoma eParis ukuthi ihambe kanjani wasebenza kanjani waye kona mphumuzwa azenzele ingoma lo muntu oshaya isiginqa uthathe plushuno ukushaya isiginqa ngalo lahlobolola ngoba isiginqa singajwayelekile esijabulisa abantu abakwazi ngoba baphusha kakhulu ibusiness ku December yaba successful manje izinto eziningi amandla alo yamculo loyana noma alo yamculo aseyaba expose ngoba lento iyahamba iviral namanje ingoma yakho na ehle kuma trends le ababa iselecte lapha nayisebenza ibusiness kumile kuthule kuthedu ngayo even la inihambe lezi zinto lebiza ngani lezi zinto lezi ama platforms la adlala umusic o YouTube bonke no Spotify mile yonke le yonto le so lo nto ibathela ngehlazi sabotage iyodwa nje lo nto le but bona ba right ngoba vele into abayifuna abayidinga kubantu imali kahle kahle le nto nje lena bayenza lana ukuqola abantu nje kakhulu Oba angiyazi le competition ukuthi mayelana nasho nje kuvela uqhamuka umuntu ne idea athi akeshaye into kanje sibathola lapho bebancane ngakhona kodwa ayikho vele imali abazoyithola ten cabanga ukuthi uzoshaya bona ukuthenga ikwantamo so bathi futhi kuvota nangamali nje ukuthi ungathu 100k ungavela uyithenga le ikwantamo mina nje bangathiwa ngumasikani no 250 noma no 300 ikwantamo mhlamba la ko 600 ukuthi ngavele ngilentozane ngivele ngifake le mali lena ngihlele ngafu kahle kahle ngivote lapha noma ngo 200 kancane ngabakhona umuntu ongavota ngo 200,000 ngivotele bese ngihlala phansi ngilinde ukuthi ngizothola iprofit kuphele kanjalo ngishubele phambili hayi